Alleluia. And then so then I yanka and tray and young coupon. Danny da woye my ye. Shrefire ye and quay kutaye. Onan ayo and inti anano pay. Ewo America bontin so e anadu o Europe. Yadena sedaka and yanum mumi anana see ewo mpai boom. That's a bre. I hear him, honey. Can't a man too? Would you can't want to? And then so, would you qua? I tell ma, it will be a sea of a name, you know, dear. Now, honey, yet do I say that car. And in tea. And I no pay, I ye in count, and I sing count, and tonton count. Would you a wee on your mate? Once I cry, the beer I do. Tete mere santi nyame. Oh, wahine. Yenshia wanki ewu. Ene yue yi. Ewo, America bontin ayana juwo Europe. Yada wase, da wase, da wase. Unkwana otumiye. Unkwana enkwanya odia. Aye yenka udin da da da. Unyamie guama. Utumiye. Enunti enenso. Prophet kene weti efu. Oh, dum wong, bua wong, ka wong. Sedani da, woman so tea, who see ho. So mbet ye. Nyamia kua, as some o dear man, and into a henny. Mao pay me a paye. Nature woman, nan yamia, who to me a dear nina. O ka, a bim, was a chan suichina. And every yet I was say, I am yammy. O pay me a paye. What drum no? Ebi aso ye so, se mkwa edaso uye mu, asedan kaun da da da. Yesu Christo, eda wase, bemena, so wameye mkwa. Udiya yabu nti, dani da, obemiye mwefi, asedan kaun. Ewo, nyamiye ja, nyamiye ba, nyamiye unkronkron, adomnu nti. Ewo, Yesu Christo dimu, amen. Anyanum, see if Shady and Yamia ya, Danny da, yet than the cat, ever see da. Washa was so. And yen nipping now, and then yan say ye. Yen nipper brain is see mo, but was a shy, whom, and yanum, and he found a womoko. Woman came home, ever see as a force as so. Into a my dear chin ye. Near that so etin come, mo da so dear for sunny we moa. And yanum, near dinner, I said a car. And it's a nano pay. Men say, Mary, ye be king kind, a yum. David in yum. Now some no dean in ye. Fa o mutu o yanko ponso. Depend upon God. Na sa wo de wo to awrade so a ade nyina ebedi aboa wo enti waka Matthew nguma eti nsia nti chemu adu asamye nsa wase monhwehwe mahinie ene ne tenene na eni ye kan na ade nyina abedi aboa yen brofo no kra na ede. Was to seek ye first the kingdom of God and all things shall be added unto you and I. Enti enyanom mumma yempe huntum so onwanwaninu wanua wadene ma efa pukoko mun wanuna. And I no pay. Wamia Saban come into ye can kind. And yum, it be a son nine. It be a nine me and son, rather. Oh, young coupon. Boomy, bim. O young coupon, o moo bim. Na wo ne o mine ah. A yenu any. Asam e mammy. Ewurade ne oman a eye oman a eye ene hefo wo mo aye twie ho asi ho so wo mbe sum nyame kronkron ne no kremu emu mate enu ntia nyanom David die wo hune David oni ho bio na aka me nu mi enu ye to aso gimi free nkontomponi ene omanifo nsem nkontompofo si ehia wieye bremu a asofu bebre womu ye nkontompofo nokre abowo womu nim ewrade ni a wo kan biara eye sremu ka womu bo womu sremu na womu akansem atu nipa abraboso enu nti womu ye nkontompofo enu anom ye to aso mienu no na woni me gan na wona me gan kotoa wo na wona me gan kotoa onyankopon enu anom wudwane nyame a wo hye na se baby any ho epo ase wo ho epo na nkasam wo ho wono na yeye enti no wo topu mu a obeyi wa ma eye ne nsa no adwuma enti ye ni baby akọ wo enti mi nyane unya nkopon ade anyina wura ade anyina ade nanima de gya enu tumum ye nsane mayi Aden entina woto metine wonyame wonto nipa ntwini o wankasa woniye ene be manyame ato watwene aden efise wonni nasem so efise wonhwehwe no efise wonsom no na mienhwa de kakra sa woni obatipie na wonsom wa Sene esitie. Uyi wani. Kopim se abofrano. Obese sanantini. Enti nyame wantu nipantini. Wawa brabo. Ene bechire se. Uni mnyame. Ana uni mnyame. Unti minsumnu biara biara. Senyuwa nuna wosumno dia. Eche se watu huantini. Na chese wo bo abrabo na abrabo no so enye wo dia ono ne bo wo ono ne bo me mumi ento aswe adentina otamfo hye a wo hye mesunti yes otane de ebeba efri se wudi nyame achi wo pa wiase Into a brunsam or better town. A brunsam or better town. One more nipper, and so a pursuer say nipper. One more nipper. Nancy Danny da, or tata nipper. And into a mere. Mama yan say a bra boy. Yet to us so. Oh, why you're no coughful. Me and son. Ma wo ho nhane ene wo nokure emegye me onyankopon ko ane betimi agye o minu mi egbu base mu odro oni na owo na nim obi ni ho na ti obi ni ho eni nti onua udwane nyame a wo hye na se udwane nyame a wana begye wo Enyanom, mumi ense ya brabo yi, ni ensumu nyami yi, wanon kwa, wano wakwaino, wanon kwa, wano wajefono, wanon kwa, enu otumfu, ne nim obini ho, ne chi obini ho. Oh, wajira, ya dawase, sen nenso, ya dasu tuwe nim. adie nyina wura eye wo na waje ye to aso na emfame nko wo bopɔ kronkron na fame kɔ wo bopɔ kronkron no so ene wo tena bia enuanom wo wura adia dani da utsina nanse dani da wo hwe wo so woni ne nim ne ye ene odi ma wo odi ma me wo ye hinta wo woni ma de nyina wo woni mde ehia wo woni mde ehia mi wo enu tina wa kanu mati ohuma etinsun ntitemunsun wose mumusa munsheshe mumom na ngotwe no wose obi a obisa ne nsaka obi a wosheshe no ohunu na obi a wobom no mi bie no efri se wunim no wotene nase woni nkwa hene enuanom ye wo nyame o ye wo ade ye to aso enan na meko onyankopon afori muchia eho me ehuriasi enitie nyankopon enchen wokɔ urade ho a ɛdeɛ na wokra ɛyɛ wokra nnitwe ɛfiri sɛ wɔwɔ baabi papa urade nkwa na bɛtumi ama w'anigyeɛ n'akyi obi ni hɔ n'anim obi ni hɔ wɔne ɔkwankyerɛfoɔ nyame nkronkron wɔne ne ɛnya no a ne ɛnya adeɛ nyinara ɛno nti anuanom Mumma yen sum ye nyan coupon ji. Nen yame on cronson o kin hun. Ya bra bo. Watsin it no amaye. Naminu mie nu. Wen yamie ni jie, e wye peye. Ewe ya bra bo so. Se, abeno ba. Nu obe fane ma. Minu mie nu. Yen su ya kan unbi. E ni jie nwa, e be wye peye. E no no. Wɔno na ɔwɔ daa nkwa wɔno na ɔwɔ tumi hwɛ n'adua yi yɛkɔɔ yɛ kɛtɛ pa so na anuanom anigye sɛm ne sɛn nyame wo nkronkron asɛe nyane yɛ yɛda so te nkwam wabo yɛ ho ban ɛdeɛ ne kyɛn sɛ yi anuanom yɛwɔ nyame a ne yɛwɔ ade aleluya Metu nyom bakun e yina ye. Na min nyom ninye. Yina ye. Onu no bo wo. O yina yo. Da yina. O yina yo. Onu no bo wo. Yina yo. Da nina danasio onu no bobo o danasio da nina misi danasio onu no bobo o danasio da nina tuntum no onu no bowo tuntum no da nina tuntum no onu no bowo tuntum no o da nina Hallelujah. O kan ye hu o enyo no na ya enke ye se no han moja da su tie fu sane e wo mi nu mi enu mu e ye ni tumi ene basa mu odro ene wa kra yeso e ma de pa chee aye ye nkan ewura mu wura da sebre osi odum ja kantamanto yan shia wan ti ye wu e ye ope aseda wura ke da wase ye to aso Mekra, adena, waboto se. Na wasi epini, ewo mimi. Enyanum, uni nyamia, kra no boto. Yes, if you say, onim nyame onkonkon. Ne, nube dia prepare. If you say, wunfa wumano. If you say, wuniyeno. Ensone ni. Enunti enyanum mama yen shebibiye akonyamre enene enunti enano pay me kamfu Yesu Kristo amam sa wonfa no a odombreni eni no wochna eni wo wochna eni wo me nenso enedi wo akonya so befa Yesu Kristo sa wo kra ene wa jenkwa na wono die wa bai ni sem na wo bechu enu nti na nwum bi se ojia yari fuo ojia hia fuo Yesu die won semuo ojia hia fuo Oji ayari fuo Yesu die won semuo Oji obiara O how ni sei O how ni so beba Kristo nche na otena eni wo Onhie mbo na wonkae hu Ye danse Ye toaso Onyami ye nyame. Fa wenitu onyanko ponso. Na meda wo. Meda sume yi waye. Se. Waye meni. Wenim. Sa waye meni mbwafo. Eneme nyanko pon. Yes. Otene nasi ya. Dani da ube danasi. Dani da wo no be tua na mon. Enuntu enuanom mom ye ntene nyame nanse. No no kwa na wa dum. Obronsam woni se. Ema onipa. Nenso wo ye dada fo etrofo. Enuntu ene wie. Asem na bo. David ye ohuni yo. What in a hotel soo? No, mea won't swear. Won't far Christo or don't bring me. For yes, Christo so cran one chink one. No one yay rabba. And not ye never may come for Christo. I'm a woman. Woman for yes, Christo. Emrany knew or turn you walk. Kedi ampo nyankopon ye mobo na jewma wo ye mane ye nwanwa wasam mieti ase ese enyankuo no 99 ahen 99 wo jai wo mo ekope ba kunu be kan ho e mane ye wo ha oh wo ye onyame no kwafo Udo wuma. Wumpeso ubebi ya beira. Eninti wahine. Yedda wase. Yedda udo ye. Wumpwana utimi ye. Nefatawu. Nesewu. Ongongweni. Yedda wase. Se nensu. Wasem. Abase nufusyu. Nye nye biyannum. Nese nipa. Efa wasemwa. asem no ema nipa nkwa asem no kutatumi ani nti wo hene yeda wase ayawie nyame ena wie yi wo pa wie pa ye aseda nka da ayeye nka da ayawie nyame sanso na me fasa akwenye nso se nyame una abo osoro bo asase una abo emunipa ene wie udifo oyo nsa no adwuma nyame onkronkron tani tiso okorie na wona wa frenu na wakwa nso se wo be ye adwuma akosi enu ntie ene wie shiran domino kanu buan one ne yire ene ne ma ene ne tiefo a dane da wo motie ho si ho so mbetie ewie ye mre mu difo na sem no abo won ho ban nyame won kronkron ye won koma so abisade e ma won enu ntie ene wie wo de wutume ye ni ye bisen so beye yada wase so wa me asem e wo yesu kristo dim wasem abemme ye ayeyie ena asen tonton enka utin e wo dinia yabo aye yesu kristo amen.